ama grade 12 abaphandle bangena abazole ukuze bazokwazi ba bamamele betyise ezinto sithiwa ncela ngesithethi zana sawunikela kuyo umamukuzi
enkosi mhlawumbe phambili ndikubulise ndibulise kootata abebesivulele inkonzo nomama abebesivulele inkonzo ndanelizilo ntata ndinolizilo ngumamala ifike kakuthandazwa phaphandle so andimazanga uba ngubanina obeyivula ndiyabulisa ke kumvuli wayo ndibulise kwiqumrhu elibizwa ngoba i-S g b qoqo elikhokele esi sikolo ngokukhokelwa nguprincipal wesikolo ubhuti khange ndive kusithiwo kulonyaka ukuphele ukuthiwo kulonyaka engaphambili ndiyabona uba kuthiwa thatha ngoku ma-grade 12 sadii awusathiwo uba bhuti ndibulise kubazali babantwana nkosi yam ndibulise kubazali babantwana kakhulu ndibulise ngegama lenkosi yam yesu kristu amen ndibulise kubantwana besikolo bonke abakwelicala ndiye ngamandla kwelicala lingapha kuweni buliseke kubazali abalapha esikolweni esibabiza ngokuba zititshala abazali babantwana esibabiza ngokuba zititshala ndiyandibulisa zititshala zesikolo kakhulu ngegama lenkosi yethu yesu kristu amen indwendwe mama wasekhasa indwendwe endizibonileyo nendingazibonanga ndiyandibulisa kakhulu mna ke ndithi mandithethe nje into yokuba ndinosuku lokuvuya namhlanje ndivuya kakhulu kuba sinabantwana apha bazali bam anizalanga nizele iinkokheli apha nizele iingqarhama nizele niyayibona laa nto siyibona phaa uprincipal ke ukhe wazama ubancoma ndabe ndiqonde basekukudala ke ndibancoma aba bantwana besi sikolo kulo nyaka ziqhabeleni izandla abantwana bam asingonyaka omhle kakhulu kwicala lethu lokusapota esi sikolo ngendlela ke abazaziyo esiqhele ukusapota ngazo kodwa esi sikolo nabantwana baso bakwazile ukuyinyamezela into esiyaziyo yethina sisesisikolo engaqhelekanga ndicela niziphinde abantwana bam niziqhabele ndiyandibulela ndibulela kakuhle siyayazi ke into esiyithethayo ayinosuku laloo nto ke olulwa namhlanje koko ndiyafuna ukubulela kubazali abasizalele aba bantwana ndiza kubo ke ngqo ndiqhele ukuthetha nabo ke bazali bayazazi iintetho zam ezidibene lolu suku lwanamhlanje endizithethayo qho nabo xa ndibandwendwele kodwa nje namhlanje ndiyafuna ukusebenzisa igama elithi study pass and go ndithe yenzani ntoni
study pass and go
ngokuba kutheni niyabona kweli cala uba sesifikile silindele ukuba zii-grade 12 nathi ngoko ke sicela nihambe bantwana bam ne indlela yohamba ke yile seyithethwe kakhulu zizithethi ezilapha phambi kwam ezininzi ukuba ngaba nikhe nenza laa ndlela kuthethwe ngayo apha nizawustadisha niphase nihambe silindele ama-grade 12 amatsha from these grade 11s andithi kunjalo asifuni ukuba kunyako zayo sibone kukho aba bantu andithi kunjalo mabavume isithuba bavulele thina ukuba njengoba senivile ndinicelela kwaba bazali benu into yokuba mababe ngabazali abaku grade 12 nabo ukususela uba ndithetha nje aba bangoomama bayayazi uba ndithetha ukuthini mabalunywe mabalunywe mandibeve besithi ndiyalunywe yitshoni bazali bam
basenze amakhosikazi sibancinci
zinokuba sithi singotata siphinde silale nabantwana abangotata zinokuba sithi singomama sithi sithandana nabantu abakwangomama zizinto ke thina ngokuya besifunda ngexesha lethu ebezingekho zinezifo ezikhulu ezisikhawulezisayo ukuba sishiywe ngabazali bethu zizinto ebezingekho ngexesha lokufunda kwethu yiyo ke loo nto sithi namhlanje singurhulumente sithi ncedisanani naba bazali bazali ncedisanani naba bantwana khona ukuze siphume kuloo ngxaki ndizawuthetha okokugqibela ke ngoku ndithi into esiyicelayo ma-grade 12 yibani ne-appointment neencwadi zenu ningabi ne-appointment nee-boyfriends zenu nee-girlfriends zenu oku kwezi nyanga zishiyekileyo ndinento ke yokugqibela abayaziyo aba bantwana ndinegama eliqala ngo-D neliqala ngo-E neliqala ngo-A neliqala ngo-R sitsho ke silibize ngoba ngubani ngudiye silibize ngoba ngubani
ngudiye
bayitolike ke abantwana bam kweli qala bathini
stop everything and reach
very good bathini abantwana bam
stop everything and reach
masiqhabele izandla xabobaa bendithe ke itekisi endithetha phantsi kwayo ithi study pass and go funda upase uhambe ngaloo mazwi ke bantwana bam andifuni nolibazisa ndifuna nje ndike ndize kwaba bazali ndithi bazali bam kwesi sikolo akho nto ingekhoyo kuba kunamhlanje nje ndinegugu ndingurhulumente yokuba okokoko okokoko ndikhona apha esi sikolo asizange sangaphantsi ko-60% iirisalti zaso andifuni ke ukuzenza bhetele ndithi ndim ndithi ngaba bantu benibaboniswa apha bazititsha kunye nobukhokeli besi sikolo obenza kwenzeke ngolo hlobo kuthi noba kuye kwakho kwehla kodwa esi sikolo zange sibe ngaphantsi ko-60% akhona ke amagama amakhulu abizwayo sithi nethi nje sehle sibe ngaphantsi ko-60% kodwa esi sikolo asiwafumani loo magama siyabulela ke singurhulumente kwenzeke umhlola kulo nyaka uphelayo umhlola ayonini yaloo nto ke le kodwa ndithi mandiyibalise kuba sibangaka umhlola wokuba sithi naxa sinikwa ii-awards izetifikeyiti iitrofi itrofi yonesixhosa indebe izetifikeyiti sinikwa yilaa dorophi yasedutywa le siphangela kuyo kwenzeka umhlola wokuba sizixhaphaze thina sisesi sikolo izetifikeyiti neendebe ngenxa yokupasa kwaba bantwana balo nyaka uphelileyo bathi xa bepasayo utsho ke ngoku notitsha lo bebatitsha afumane isetifikeyiti sokuba upaselwe bade bapasa bonke upaselwe bade kwafenisha akafenisha bobo wangeneno kwinqanaba elithile umntana omnye upaselwe bathi bapasa bonke ezo subject andizuzibiza kuba ayiyo mini yalonto kodwa itishala zalapha ezintandathu zinezo certificate zasedutywa zinezo trophy zasedutywa zokuba kwenziwe kwakuhle kwesi sikolo ndicela siqhabe. Itsho loo nto yenza ukuba eli cala laseXhorha njengoba singuXhorha singuWillowvale singudutywa sisenza ke idutywa yatsho loo nto yenza ukuba sitsho sonyuke thina sileli cala laseXhorha sibe nezitifiketi zokuba singutatumhambi singuMrs Qovile luthethayo unikwe kuthwe nakuni siyanibulela ngensebenzo yenu. So sinezo zinto sipha eofisini ngenxa yensebenzo kakhulu yesikolo qhabani okokugqibela. Ndizawuthini ke ukungatsho ukuba ndiyazidla ndineqhayiqhongo ndithe qhayiqho nangaba abantwana ngoba ndiqinisekile ukuba sizawuphinda Miss Madondile siphinde kwakulaa nto yayizolo ngenxa yaba abantwana sizawuphinda Mr. Malalange kwakhona ndizimbiza lonke ndithe bathandathu sizawuphinda kwaba bantwana ndiqinisekile ke apha ngo-100% ngoba zange ndiyibone isimilo esihle esinje ngaba bantwana ndibabona ngale mazwi zenazi tibenje ke bantwana bam uba nikhe nangayenzi le nto ithethwa sithi besithetha apha nawuba nithathe iminyaka yenu eyi-15 nisesikolweni nayigibisela ngefestive ngoba izawube isisetifiketi sokuqala kuni esi nisifumanayo ngaloo mazwi ndiyabulela mhlawumbi ngaphandle kwenkosi
ndala ke sibethele izandla isithethi sedipartment ngegama lenkosi. Alright, andifuni uwagxobha kodwa ke ngenxa yexesha ngenxa yamaxesha
besesitshilo that olusuku lwanamhlanje lusuku olufutshane ngoku already seyi 25 to 12 then uba kuyenzeka besinomnqweno woba by 12:30 sibe siyaziphetha iinto zethu ndiyavakala sinalo mnqweno njalo uba by 12:30 iinto zethu sibe siyaziphetha ngoku singena kundoqo ngoku ithini lalantsikaya kuDJ ndicela ngoku singena kundoqo i-item endinayo apha ithi singena ekuncetyisweni kwabo ithi apha izirobini then sizawucela umiss mjose nomiss enjokweni abazosenzela basilidishele apha then at the same time sicela aba bantu sicela utata sizawucela umama uQovile nomphathi isikolo inqununu bame apha notata umfundisi beme apha bazawuthi abantwana emveni kwabo encityisiwe ndicela simamele ukwenzela uba kungabikho disorder bazothi emveni kwabo encityisiwe ngumzali wakhe edlule eze apha azobamba isandla kumamQovile noprincipal nomfundisi bazawube beme apha cela ke sime ngenyawo senze kanjalo yenza ke into zakho tata walithathalana walithathala sizibana nje masu masibikele ke ikhwaya ke silva ikhwaya esiphathele lona ngokuthi abantu bazolindishala iprogramu besalungisa nabazali balungise lapha abantwana babazobanila over to ikhwaya.
Ngenxa yokonga amaxesha
Siza ucela ke insebenziswano bethunana ngenxa yexesha bethu. Siza ubiza abantwana ngapha ya. Sibe sesikhaleza sicela abazali beze ebantwaneni. Indlela ke abazakwenza ngayo abazali anuzudeni bayale kakhulu. Uzawuthetha naye lo gama umkhulu lalatayi umhlaza umfaka lo umtsha utayi. Badlule abo kube kusiza abanye ngokukhawulezisa ke sicela uncedisana. Sicela ke ukubiza ubheka-bheka ayanda, bhobha, axolile, bhongo, yonela, bholoshe, yonela,